Take violence, I want to rule them. Take my hand and never use them. Yes, sir, your goodbye. Let me with eyes and cry. So how can I go home be without you? You took the fire, that's why I exposed my heart. So why not change?
Why not change?
Why not change?
Why not change?
Why not change? Yes, all of me.
Da 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 da